na Fanny narabimubwiye nabwi ati Fanny jewe nta muno mukora ngaharako nawe ubuvise etage zigeretse katanu yarambeshe arambisha kare umusore kandi ni wabona yagenda ngabona kare umusore ariko ndakubwiye ko twabanye ndavyara umwana wa mbere fisi imbanye ya mbere nza kubona umuntu azanye umwana ngo natanga amahera y'umwana ati mbono wundi mbono sinangu nzoga zitimvye kandi nkazibona ariko nta nyungu naronke cha ndafata ingingo ndavuga ati reka nkorera imana amahera niri kwa ndono nanywesha amasmainof nje kuyakorera ya mu imana
nimba tari banga jese nkunda tubaga jese nkoresha akabanga mu bintu byo wanje abantu bankurikana barabizi ko mvuga ukuri umuntu amaze kuhugara ko nkuko ninde
ni benshi sino badondagura
nka batatu gusa batatu
ya godi saka
weri ari ibintu bibagira ngo dukosorane bye
ibihangange gusa muri filme nk'abagore bamwe
bafani tubavuge
nawe nyene n'umuntu bihevye cyewe kweri ndabona umenga mu Burundi nzuzotera imbere uti gute imbere yo kugara ikintu ca mbere ngo manda babwire bavyumvirize imbere yo kugara banza wibuka iyo wavuye kuko umaze kwibuka ati je navuya mbe nasa gute nari meze gute umaze gushika imbere ya kamera ukajitangura kugara nukuri kw'Imana ntuba wiyumvira ariko nibiyumvira iyo bavuye n'isura batanguranye nubukene bazananye muri game barakwiye kugara kubiheba tukaja muri game neza tugakundana namba mwene so umurungikira ikintu nakagiposting nanje ndagwa ikintu canje postingira uko ni sekurungurane kandi mbona umenga umuntu ari karandira showbiz kweri je kuguma ndakuyomeka kumenga birango hama rero inimero yanje ndayifise inimero yo ndayifise nkamuramutsa hari ukuntu nawe umuramukije kera zo kwishura heje nk'imisi 3 cyane
umwe ko muri babanda ari mu wambe ari garagaje ere imaze imisi twarabonye abateguye akantu gatwe gusa kugira ngo bashimira abakinyi ba filime baratanga amafaranga yabo uko ngana kose ndaze kuba batanze ku miliyoni kimwe magana atanu ngo
sha sindi siri kajya amahera aba yatanze kurya
kubera nani byatwanze kumugaragara abantu babona
zaratanze kumugaragara umugabo igiko hagiki ngo igikuru kuri niyo nkuru sindi siri kajya amahera yatanzwe ajya yaratanzwe mugabo sindi siri ko yatanzwe ajya kandi ivyemezo birahari
Yo my friends, my family, my fans, mumeze gute mumeze neza. I'm Elma Love mwarimu mutaje buki Rwanda. Mumeze good guys, ndameze fresh kandi ndashima cyane. Yuko ndabafise ndanabishimiye guys. So today ndafise umuntu ndafise mu special guest tuza kuganira nawe byinshi cyane ariko kandi si wewe nyene aza kuba hari nanje ndahari. Uturi babiri hama nawo nkurikirano gacugira gatatu. Urumva ko no munsi duvise inama idasanzwe cyane kugira ngo tuyage. Erega nizere neza ko umuntu wagenze neza cyane ijoro rya wagenze neza mwanyu rabiye kino kiganira ego so ntarandiriye cyane banzugire subscribe kwanza ngaho utarayikora banzuye kandi ngaho hama ugire share abantu bose baze barabe what's happened here sivyo so sino ja kure sino barandira ndi kumwe no numana meze fresh aberewe cyane imbere yuko mbere ndanamuramutse kamaze kwanga ndambwiye ati urabere unapendeze mama
merci
umeze neza rero
ego umeze neza
aho ni vyiza ego ntarandiriye sasa ngo dushike kure twende huku na huku umwidondoro ubukene imbere yuko genda kudondora
ego ku mazina yanje nitwa Jennifer Irambona Nkaba nsanzwe ndumuririmbyi.
Ibi ndikare kuvugira kandi kuvugira. Yes, yitwa Jennifer numuririmbyikazi ariko kandi si nukuririmba gusa asanzwe afise impano ya filme. Yakoze byinshi, yakoranye na benshi ariko kandi afise n'indi mirimo myinshi karategura. Turaza kumenya ati arigira kora iki, ariko adutegurira iki? Ese abanye gute mu kibano n'abandi basangiye umwuga kuririmba cyangwa gukina filme? Ni byinshi uza kumenya, ni byo bintu bya mbere uza kuganira kugira ngo tumenye Jennifer uwo ariwe utaramukurikirana amukurikirane amuzi neza. Uko bimeze Jennifer umunsi wagenze neza gute
umunsi wagenze neza ubwa mbere ndashimira imana ko ndi muzima kandi nkashimira imana ko umwaka urangiye ndi muzima nkaba ninjiye mu ndi muzima ego novuga ati ndashima meze neza
harya iyo vyutse mu gatondo akantu kambere utangura gukora naka imbere yo gukora ibindi vyose
mbanza gushimira imana hama nkira gitimana ku munsi ninjiyemo kugira ngo inzigame inampezagire kandi ndinde kuko urabizi nyene abasi basumba bakunze
abantu batubwira ngo abantu bavyushe ngo ntanzi ngo bigera bagira ngo ntashavu bigera bagira vyo bari vyo kuri Jennifer nawe nkameze cyane Jennifer watandukanye nabandi
oh mu bisanzwe abantu bavyibushe nka bose jabonze kwanza beshi barakaze ariko nabantu badashora kumara iminota 10 ashavuye namadufitaniye beef mu minota 5 canke ngahe bibabeze kandi akavyibagira ukavyirengagiza uko nshaka kuvyibuha ubika inzigo ivyo byo ntibiba
Jennifer nawe ngo ntanziga bi kandi yo mpamba vyibushe
oya kweri mba nayibikiye beshi cyane yabambika inzigo
Ego neza neza tuje ku idoni idyo ry'akazi kawe ku muziki turiko turakubona ugukora neza kandi ukora ibintu bimeze fresh ariko warumaze igihe kinini cyane utari kuraboneka neza sivyo utagaragara neza hari kibazo kihe Jennifer
nibaza ikibazo cari gihari ntacu cihe ndakomeye ndavise uburyo bwose bwo gushobora gukora nukuri siniyemeye ku bakunzi bacu cyangwa kuri bakunzi ba TV yanyu nta mpamvu nimwe je yombuza gukora ariko nchinjira mu muziki wa gospel na winjiye mu menga sindimwo hama rero ndasohora album ya mbere sinigeze ndayipostinga sinigeze nishira ku isoko urumva nabyinjiyemo nk'utabirimwo kuko ugiye kuri album yanje ya mbere cyana musina natunga WhatsApp no kuri stats yanje sinashirako unaravye na mbe bavyita gute mbega ngo namavyunzi ngo ni fyuze
ngo ngwiki
ah mwabyumvise nta nayariko kubera iki sinigeze ni promotinga sinari nzi byo ndimwo hari ukuntu umuntu winjira mu kintu namenye icyarimo cyero niko byangendeye ariko nca nisanga ubu muri uyu mwaka narakoze album y'indirimbo 8 shasha ndasohora audio zimeze neza ndazishyira ngaho ariko ndumva umutima umbwiye ati banza utekane wiyumve kwanze ibyo urimo ubu rero nukuri ndetse kubeshe ndazi uwo ndiwe ndazi niyo ndiko ndava niyo ndiko ndaja nivyo ndimwe ubu rero niho ngeze kumva ati jewe ndinde ndi mubiki nagenewe kubiki
ahanyene ntarashika kure cyashaka gusubira mu gatoyi wavyinjiyemo gute kuko ndumva ko wagiye umenga ibintu birimo ikintu cyakwinspire kubijamo cyari ike cyangwa umuntu yaguhanuye ati genda uririmbe gospel yari inde
je nta muntu yamanuye ahubwo nahanuwe nivyo narimo nakuze ndumukizwa kuva ndi umwana muto y'indirimba muri Sunday school nkura nk'ijijwe ariko nkunze narubatse nubatse kubera ivyo naciyemo nubatse byaramvunye umutima bisubiza inyuma no gukitswa ndabiheba ndabimboregwa imwe kwija amategeko kuwuga ibintu byo gusenga nabyihoza ndaba mu bintu byose bibaho bishoboka numva umenga byo mpa mahoro rero muhugira ndabivemo narica yasi ndavuga ati none inyungu iri hehe mbega bimaze kunyungukira iki mbega bizonshikana cyandicara umutima wanje urambwira ati keza ubuzima ni bugufi ndabusubire gukorera imana rero nabonye ukumenga ikintu ca mbere kuko kuva n'igihe cyose je nanywa inzoga ndi mu kabare n'amana mayikutere mu mati nk'abantu twanywanye inzoga barabizi n'amandi ko ndumviriza indirimbo z'imana ndakunda gospel gushika mu rwego rwo hejuru rero nca numvumenga no bandanya kuririmba ariko kuririmba gospel zanjye navyifuje kuva kera nca ndavuga ati ubu rero ubu aho ndi naho ngeze ndabona yuko nushobora gukora gospel kera navyifuza mu kuburyo ataba ariko rero aho ngereye kuronka amafaranga y'iwanje mbona nokora nca ndagwa njya mu byaha bindi
ubu amahera yarakuboreje
amahera ntiyamboreje gusa nace mu bibazo bikomeye mu rugo rwanje cyane abandi aho barongorwa bakaba mu mahoro jeyo n'amahoro narose mu rugo
ndumva yuko wahuye n'ibintu byakubabaje ndetse bigasiga cicatrice nini cyane mu mutima wawe bishobora kuba bitashyike wowe wenyine hariho nk'abandi bwihumbi babaye nka wewe ariko kandi nimba atari banga unkundira ariko cyane uduhido nido ubuzima bwa bubi wabayemo mu rugo bwa ubuzima bumeze gute
nukuri icya mbere cyo nabwira abakunzi bacu bari kora turaba abakobwa nk'aba cyane cyane nk'abakobwa batarubaka kwihuta hariho gusaba nabi je nasabye nabi je mu bukumi bwanje nasaba imana umuhungu afite amahera menshi kandi umuhensamu mwiza anambara neza afise ni modoka nziza kandi mana yaramumpaye ni modoka arangurira nkira umujene ariko na mahoro na rose kuva mbana nawe nuba narose amahoro nka mezi sinigeze ndonka amahoro namwe munzi wanje kandi nari ntunze fise vyose njya neza mbaheza ndyamaheza ariko nta mahoro na rose rero muri maki kinono hanura nkiye nk'abajene nibige kwanza gusaba hari ukuntu dusaba nabi nibige kumenya kubwira imana ati mana urampunkwiriye kandi nzokunda je mu bisanzwe sinasaba imana uzonkunda nasabye imana
ubifise
kandi imana yaramumpaye ariko nta mahoro na birose
ariko nkiraha nyene wari ufise ikibo ikintu cyose mu nzu wari ufise wa muhungu wifuza ariko kandi yaguhaye byose wifuza ariko ayo mahoro wayabuze gute
ni long story kweri nibirebire nukuri ubwa mbere yarambeshe abo bantu nibigera baba abantu bukuri yarambeshe arambisha kare umusore kandi ni wabona yagenda nkabona kare umusore ariko ndakubwiye ko twabanye ndavyara umwana wa mbere fisi mbanye ya mbere nza kubona umuntu azanye umwana ngo natanga amahera y'umwana ati mbono wundi ati mbono famiye yiwe yose bigira ibanga ariko nta wankwana bose mushiki w'umwana ambwiye ati ngo mandakwishuke icyatumye agujana kuba mu kibenga suko wari VIP yagomba kukunyegeza ibyiwe acarambwira ati uyavanye n'abagore batatu narakubiswe n'inkuba ndumva ko umutima wanje upasutse narababaye umubabaro nababaye ni nk'umunsi bica mama wanje mu gikiriza canje niyo umubabaro nasubiriye kugira ndiyumvira ati mana umunsi bica mama wanje iyo mfuma mfata ukagenda tujanye hako mba mu bihe nk'ibi wa munezero wanje wose wahindutse ubusa maze kubimenya na mahoro nasubiye kuronka nta mahoro nigeze ndonka muri ugo rugo gushika ndaruvuyemo naho kanya bise nk'ibiro 40 naraheze abantu bose avuga ngo ayisida
ariko bikunze gushika kenshi aho dusanga kandi ni navi ibintu bimaze iminsi bituma ingo nyinshi zibomoka niyo mpamvu kano kano cyaze guhagara aho cyane kugira ngo petetre tugire ikintu tukaganiriye ko ingo nyinshi zigeze zibomoka bivaye no kuntu usanga umugabo asohoka ibigo ugasanga afite abandi bana hanze cyangwa iki hari abandi bavuga ati igikuru no kuba abagutunze neza mu rugo akakukora ibintu cyose cyose ubukene ahandi ho ngo umugabo si umwe ngo umugabo ngo ni umwana w'uwundi ariko we kugira ngo urinde uvuga ati kusanze yahukanye n'abandi batatu nuvuga jengize kane ninjiye mu rugo nubundi hari abandi bari baragize barabimenyereye ika barayibamo tireka nanjye ndayibe mugo wowe byarakwankiye cyangwa hari ibindi byakomeje kuhaba hagati yaho uvuga ati bana jewe je pare
sha akarani mugabo kananira nubundi baciye umugani mu kirundi nk'inkoni yakubise mukeba ashangura itanu yirenze urugo kabisa haryanye bajya bose cyabajanye ngira kandi rari cyambabaje cyane subiye inyuma umuntu yamundangiye yatumye tumenyana nuwo babyaranye arampisha menda kari muramuwe abagenzi kwanza ni nayo mpamvu je nakigira abagenzi bo kugendana cyane yari umugenzi wanje arambesha ati uyu nyina byaranye na muto yiwe ari South Africa kumbe bafitaniye umwana w'umukobwa barabanye bararaniranwa acabona ikiza kiye kunkorera kari kusuka sinigeze ndabimenya nagiye kumenya ko babyaranye nanje vye umwana w'umuhungu nta mahoro narose kubera yuko zange so yamanye nigeze aziheba ikigira kabiri yaciye ambwira ati nari na kubera nabona wishima kandi nabona umenga iwanyu ufise nyene imiryango yishima ukuntu nase ukubwira ko winjira idini kugira ntunyanye ubunyene bumu isilamu canke cyesha kubana no mukafiri iryo jambo ry'ubukafiri ryarambabaza mu gatondo saa sita ku mugoroba nibyo yantuka yinjiye asohotse ngo icyo gikafiri we bikambabaza ngiye kwibaruka nashe n'umwana acazana abashe usanga bariko baramuvugira umwana wanjye mu matwi mvuye muri duje nashyitse ntore umwana wanjye n'igishyika cyinshi ndababwira ati oya uyunye naho umwo mwatura kivye iki uyunye azo mu Kristo nzomugwa ko gushika kumfira arambira ati namba ushaka kuba muri inonzo uzo mu Isilamu kandi uzogira ku masharti yanje nanje sinavyiyumvamo kuba mu Isilamu ibyo byose bica biza bije kuvyo nariko nta mahoro vraiment nigeze ndonka cyewe mu rugo rwanje kabisa ahubwo ndashimira imana kuna narahavuye je mba narapfuye
bica birangira uvuye mu rugo uratugwawe uja mu buzima bw'iwawe butanuka kwatubwiye kwa cyuda tutangura kunywa inzoga kuko ama stress uboregwa urara hijya no hino nduba ko ni ibintu birebire ntitwo biheza hamwe ariko biganira ariko uno musa aho geze ku muziki sivyo nico nge ngomba ndakubaza kugira ngo umuntu wese ari kadukurikirana yumvise story yawe indirimbo za uri kurazikora nike ikintu cyambere kikwenspira kiguhereza nguvu yo kumva yuko uri ko nike ikintu uri kurandika utigera wibagira mu mutwe wawe
nukuri biriho byinshi jana imana yankuye ndashima eh kwanza je nakuze nka inzoga ndazinkwesha n'ibintu naciyemo ico ni cyambere ariko ivyo bintu nabibayemo akanya gato haje umuntu yigeze kumenya imana hari ikintu kimujera naguma numva majwi amajwi ambira ati gira umupaka giza aho famiye yawe nabakizwa ndabireka rero cyatumye cyane cyane injira mu muziki nibutse ingena naririmba nakuze ndirimba ndavuga ati ibi bintu ndiko ndayinjiramo ninzira ndiko ndafata reka ahubwo ninjire mu mana imana ingirire neza je na ukana umugabo wanje ntiyanyirukanye nahararanyumva je ni yanyirukanye niyigeza nkura munza ahubwo namagaye basaza banje ndabwira ati jewe mudakeneye kumva ndatashe nateka imuntu zanje na beso y'umwana n'ivarize y'umwana ndasoka ku murango wababona famiye zikora ndabwira ati genda nani
niyigeza gusaba kuvuga ati bana nto turugo guma ngaha
cyo nyarabivuze mu gasi nari kubishobora kandi n'insana umunota yaragerageje nubakiriko nukuri ubu tuvugana je nta nayambu je ni tunavugana n'umwana wanje ntajayo kuko je mfashe ingingo mafashe ingingo naciye mfata ingingo ndavuga ati mana mfasha jewe ndekane n'umuntu uko nabona yuko nari gupfa rero maze gufata ingingo nkagenda hanze nkagaruka kurondera ubuzima naciye mvuga ati aba bagenzi bari bari kwarambira ariko stress zimagwa no kunywa inzoga sivyo nabonye yuko atanyunga birimo ko je narona amahera menshi nanywa inzoga zizimvye kandi nkazibona ariko nta nyungu naronka ca ndafata ingingo ndavuga ati reka nkorera imana amahera niri kwandono nanywesha amasuma inofu nje kuyakorera ya mu imana casubira gukizwa nongera kwakira Yesu umwami n'umukiza wanje bushasha nubwo bigoye kubana babantu wowe urashaka gufata ingingo we n'imana yawe abantu baraza aho umuntu acumurira ariko nibaza hasubizanya n'imana rero babantu nibo babandi basigara baracimanza batazi aho wihaniye bobo abantu kubw'abantu barabahajya wacumuriye ariko nibazikura abaho wihaniye ariko rero ikintu ngo mbambwire kwanza abanywanyi bacu ni ukuvuga ngo ubucuti tugirana n'imana tubugirana turi babiri na wa gatatu aja hagati na bijya tugenda kubwira abapasiteri ujyanye ni twovuga yuko ari umwuga imigenzo n'umugenzo okay umuntu yisubiza ya n'imana ari tu niwe n'imana abwi imana ati imana ndaje jewe ndanywa amasuma inofu menshi ku munsi naranywa amasuma inofu nyinshi 8-10 nkagura kamwe 4000 inzoga zizimbye amamarikeri nkanywa
ayo mafaranga yose yacavahe mu gihe wari watandukanye n'umugabo
naradandaza kabisa jesi nigeze ngena ngo napfanye n'umugabo uwo mugabo no muvuga ibindi je nta mutayigeza nyaka navuye umutaye nda ofise
ubiye no cyose yakugure wagitwaye kujya nyene
vema umutaye navuye yo nda ofise nta modoka natwaye ariko nararangura na dana zimuzu za magaze nka Jakampara Kenya umutaye wanje naragumanije ahubwo nundi yaranyongereje je maze kwava yarunduka kiyumenga wisandola navuye nukuri umutaye nawe ugumanije ndo umuntu usanzwe ndondera kandi mani kamezagira sinigenze nja mu bukene bwa bundi bwo kono kwiba canke nkagira ikindi kintu kibi ku bwo bukene oya
ivyo wonye bigutwaye ku muririmbi ako tuve kuri kote y'umuririmbi kugira ngo utangure ukina filme hoho naho vyagiye yagenze gute wahuye na nawe byatereka nawe na filme wayishobora
ego hama ingabirano turazivukana ingabirano turazivukana nakubwiye ko uburirimbye nabo here nkiri muto kandi mvuye nka stop ivyivya nabonye yuko umuruhuro wanje wa mbere ari kuririmbira imana nkongera nkayikorera muri gospel ya mahiranje nkayajanamo kugira ninjire muri film nakuze nkunda film z'igitanzania zitaraza nakunda umuntu witwa Jetri nakunda Jackie Chan ndibuka neza ko nagenda kubundi nyuma aho barabishyiriza amafilme nkatanga amahera nkaca nabwira ati sininjira abasaza banjye nibasanga yo baranyica nkabundi ugasanga ndi mu gatobora igisho ndi mu gutobora nkafuka mama bakamyuka
utabaye mu rugo mu mani inde
narakunda filme ahi telefone zigiye oho ndafite telefone zibiri zahiriye ku muriro nkacomeka nkarara kuri telefone bukeye nkatangura kwisinzira ko ndiko ndaba filme aho filme zinanzania zivumiye ya kanumba tinafika amenikosha nafsi kabisa nja kuri we masepeto numva bose ndabakunze nkumva umengano bishobora ariko nkimvira nzohera ububasha no gukura niyumvira rero aho maze kubera umuririmbyi ndavuga ati erega ndashoboye none nshoboye kugenda muri studio nkaririmba nkatanga sa 1050 kuri audio nkakora video ya truasa habuzi kugira nkine film cyanda pima natanguye nko gupima ati ngempime ndabikono bishobora natanguye muri filme kumve filme natanguye gukina yitwa umukenyezi w'isezerano
yari iwawe canke bo baragukinishije
yari uwitwa Sandrine niyo filme namubwiye nukuri numva ndabikunda gukina filme wabishobora ati sawa caramamagara Jenny ino munsi ndafise filme woza nkaguharore yo kuba umugenzi wanje uzoba wowe ukenye nanje nunze makimbwira nzo banyenye ndavuga kuba iki cyavuze nzo banyenye ariko yacarambwira ati rero kuba umukinyi wemera sene zose kubera nabikunda navuga ati naho mbwira ko nzoba ndi umukozi wo mu nzu candiruka ndagenda turakina nakinye navyo kumbwira ngo ukiniki ntibanyandikiye bambwiye ta ugomba ukina umugenzi wanje uze kumpanura nuba ku rugo rwanje ariko ninagukarira kubera agenda guhamahera ucupfa kwemera ariko widogeti ntakundi none ndakenye ivyo bintu nabikoze neza cyane gose ugomba agenda ara umukenyezi w'isezerano iyo filme vraiment nahatinze neza mbona ndabishoboye ndavuga kumbe ndashoboye haheze nk'indwi imwe imana itanguye kumenyekanisha numva Abel aranelefonye Jenny vite ni sawa ngo yewe ngo navise filme my family ubona gute uza muri filme yanje yo nagendiruka ninge na Abel ari umugenzi cyandagenda barambwira wewe uza kugira role yo gusengera abantu ninge namuza kunyirukana muri eglise mbona ndabishoboye ndavuga gabundi ndashoboye canja ndicara ntangura kurota filme filme ndazirota nkazandika filme ndicara nkazandika ubugenda nashoboye kwandika filme zigera ko nkundwi ziwanje zanditse ziri ngaho ziteguye hariho imwe sindayitorera izina ndiko ndategura tournage nari kuyikora mu ndwi iheze ariko kumvoze uko nabanje gukora ama video y'indirimbo zanje zishaje naciye mbanza guhagarika nzoyikora muri uku kwezi dutangura kwa kabiri izoba yasohotse sinahereje ngaho Sami acarambwira Jennifer ndagukeneye shaka unkinire filme kandi rero asa ni wewe nk'umu acteur principal bishobora aramagara ntigeze ambwira ati wozovuga ibi uzovuga ibi filme rumwanza mwisho iyo filme ya numuriro iyo filme
iri kirakora umuti ndabizi
numuriro gendurayo mu
misita agahinda me nagahinda kurukundo
agahinda kurukundo gendurayo mu misita tatu tugeze hariyo nabatanguye kera kweri ash batari ko barajya commentaire nazo ziriko desa septani kamani senke commentaire nziza kusa bamubwira samiti tubwire uwo mu mama mukuye atarashoboye ahubwo ni mwigire seje Sami no musi yanefa ambwira ati Jennifer nukuri kora umuti nawe ndagufashe kuko ibyo mbona ati inyenyeri ikiraka cyane
cyane cyane hanyuma imbere y'izo komantere nziza nziza uguma ubona usoma wandika ati ukora neza nta komantere mbi ni muri gero usangamwo urahabona nimba umaze kubona komantere mbi wuyakira gute
cye kweri ndayibonye no yakira neza ariko ntayo nabonye vraiment nabonye zose ari nziza kandi nuwoza na komantere cye kubwiye wanje
kweri hari umuntu yambwiye ngo utararonka umuntu akukritika nabi ngo utaramutwikira fresh
cyane izo narazirose gose muri gospel muri gospel ushaka intambara ya mbere ja muri gospel
sure
kuko intambara nabonye muri gospel nandi hano ndayibona muri filme omwe muri gospel barakutuka barakwita amazina baraguhindurira izina harageze igihe mvuga ati jewe ndabihebye cyose ndashaka kurimba gospel kubera amajambo mabi y'ibitutsi ariko naricaye ndavuga ati ibinyene nibyo bitoshye
bavuga kuririmba nabi cyane
ngwindaya mbaya ngurya
ubwo se abantu bakunze ubuzima waho rubayemo
cyose nigeze mbindaya
ubwa buzima bwo kubona yuko uri w'inzoga gusa kugira iki
ugutuka ngo nagutorera cyewe nabura yanigeze ndabivuge kuri rezo sosiyali kandi nawo mpinyuza uko je na buraya nigeze ngo ndaparitse ngo je ndinda yakanaka no je nakuza ndumukizwa nige na nyoye inzoga namana nabasaza biwanje jewe niyo twamana muri gara usanze muri gara kandi je na umuntu amahera yo kunywa ndayamana ntayabura ko narakora jewe namahera nigeze ndondera mu kiraya oya ariko umuntu ashaka gutuka ntaburi vya gutuka je ndibuka neza ko banutse umunsi wa kosere yanje nuko numudamu yakoze uburaya ngira Bujumbura yose munsi atamuntu numwe atamunzi ku buraya yakoze aja gukizwa ari mu guhenuka ariko arabirengera sanga umunsi wanje wa kosere ngiye kugira kosere sanga ari karabwira abantu ngurya kujya ngo nindaya ngujya ngo nakijijwe neza ngujya ngujya nakijijwe neza nguje ngo ndamuzi ngahubwo ngo ngashengwa ahubwo ngo nindaya babimbwiye hakuba baranaratwenze hama gusa je kubera je ntazi kubikinzi naramwegere ndabwira ati wombira hano maze kumbona je nkora buraya uhambarira je ntavyo navuze acarahakana cana kubwira ati umva mami nagomba nagusaba bandanirize aho warugejeje ko sindagutinye wena uri imana yiwanje kandi wanuzahindura ubuzima bwiwanje ahubwo aya majambo yawe azotuma amenyekana kandi ivyo namubwiye niko vyagenze je sindiko nje inyuma ntera nje imbere
yego izina riko riragenda riduga umwanya ku mwanya kandi sivye imbeshere abantu bose niko ndabivuga utaravyumva nashaka ndarabe kwa Sami kwa Mr Sami official Mr Sami comedian araza kubona filme bita agahinda kurukundo aramubona umuma yakinye neza kandi akina fresh ariko kandi ubanye gute muri rusange nabandi bakinye bagenzawe
abakinyi ba filme cyangwa ba gospel
ba filme muri rusange
reka nangure ku ba gospel niho no bintana neza fresh bamba barire ngo bamvuga ukuri abakinyi abaririmbyi ba gospel ni dukundana cyore cyambere twitwa bakizwa mu gurukundo uwo numuganye uhakanye aje amari acaza ni dukundana turabajaruzi turabantu nukuri gushira hamwe umenga biragoye ahubwo turutwa n'abapagani abonye ukoze ikintu nta n'umunsi n'umuzo kumva kubwira ngo kimeze neza ngo nukuri wari warimbye neza ngo mugabo ngo nyene ngo hajyanye urumva iyo mugabo yayindi yo kuguca inguvu ntibazi kukubwira ati wakoze neza teruje imbere ahubwo shyiramo inguvu oya aho rero ubikubwiye ubonye abari umubanga bakuvugira ku ruhande
ariko umuntu avuze ati mugabo hajya arashashatse kugira ngo agukosora akantu agakosora abonye kugira ngo ejo tunuze ugakora
oya baguciye intege ugukosora kwegera akakubwira kuko nahuye na benshi nona doma kamazina kandi babastare babaririmbyi babimbwiye cyangwa abandi bakabivuga ku ruhande kandi nkabimenya ivyo rero nkabambwira abaririmbyi ba gospel nitureke kwitwa bakizwa ku munwa gusa nituze dukundane dushire hamwe ubonye umuririmbyi mugenza wakoze ikintu wabonye atagenze neza mwegera umukosore kuko mu muririmbyi wa gospel ngai wacu umubwiye ngo ingufashe ngomba turirimbane indirimbo akubwira umuha amahera je ndafise uwo nabibwiye ubu ndacamubikiye ibanga mugabo ndamubwira
twabiye oya tumubwiye najyo ntaza bisubire tumubwire
niyabona iki kiganiro ndaza akunda ibiganiro azokimenya ni muririmbyi karuhari we ngahe iwacu bitwa kijijwe cyane
ari umuhungu n'umukobwa
n'umumama
sikamikazi sandiye sisandiye umoja
singoma kumuvuga izina gusa amazina arashobora nyene kuza kwiyumva
ye basi mbira alfabe ya mbere yonyine itangura imwe itangura mu izina
gye oya hano banaheje kumubura
oya none amazina ntari abantu bafise amazina amesha itangura na alfabe imwe imwe
tutabigaruka ko hanyuma kandi gye nicagera nzo
muvuga guys ntimumwemerere ntimumwemerere ko tuvuga tabikoze tubikora
sino muvuga namusabye korabo kandi suko nari ndamuhamiye cyane acambira nguzokoresha nguzoja ngo nzokwereka umukameramani wanje ngo studio ikorera audio yanje urumva arambira nk'ino ushaka gutwara nk'imiliyoni zibiri zirenga ngo vyemeye ngo kandi ngo ndabe ngo kijijwe neza wewe uri imana uraba abantu ko bakijijwe neza ngo ndavye ngo ninjiye ngo kuri ngo ntuze YouTube yawe ngo nsanga nguririmba neza ngo mugabo ngo nta bantu benshi bagukurikirana kewe aribagira iyo yatanguriye ko atanu wamuraba atanu wamuhanugwere mbese bamwita umuyaya umwe na jewe batigeze banyita umuyaya rero ivyo rero no kuvuga muri twebwe gospel nibageze ngaho nibagezaho kugira ngo tuzize twihe akamenyo ku mashosho media kuko azogerageza turabavuga bizoba ngombwa bize turabavuga kuko nko kwishira umuntu nk'uyo onye witwa nk'umukuri mu mwemu canke mu muziki biracane nguvu byaramvunye mutima ariko jewe nukuri ndumvuga yuko ndumuzungu yambo ndayimuha turaramukanya kandi nikibuza ko nkurikirana ibikorwa byiho ko umutima wose uyu wanje rero ibintu byo kugara muri gospel bastope
kujaga mu kagara mwese muririmba gospel music cyangwa kutitaho mugenza yo muririmbana sivyo bimaze aho biramaze gushika hakagira umurimbyi uvuga ati umurimbyi ni arankuriye aransumba izina afise byinshi yakoze byiza muri gospel amaze kugutera intawo byati anakuraje ibintu ni byinshi cyangwa akagucina yabwi ati wewe acyana ibi sido yawo
cyekora abanci intege nibo benshi
mubaririmbi bagenza
kandi bo ngayi wacu bamaze gutera imbere gusa ndashimira Abel yaramye Jennifer mu muziki namba utarahura n'intambara itegura ukenyere ushire ku mukanda ufundike ivyo ugiye guhura nabyo mukobwa amazina yose zoyitwa sihamaje yo ndiko ndarabo ufite indirimbo nziza courage mugabo benshi okay na Sabasi yarigeze kumbwira nyegereye arambwira ati Jennifer uririmba neza uraraba gusa uhindure studio ya umenga ngiye kamera cyanabwira ati aya kijya giye kamera akoreje ni yari nziza ariko benshi nk'abantu babamama n'abakobwa yo
bose baragukunda
ahubwo umenga musangiye umugabo bakubwira niba nakubwira uhari yo masheri yo shalom imana ishimwe urenganye nabacamanza umenga imana abateretse mu isi bacimanza baze baragorora iby'abandi by'abatabigoroye aha nk'umuntu kaza naguponze ku ndirimbo yawe wakosomye k'ibihumbi n'ibihumbi igiye nko kuri tuwa sase nkani katresa wo kaza nagiye afitira igiti kintu hari yakitagiye no ku bihumbi jana canke desa ukaza mvari karaguponda vraiment muri gospel tutikubisurushe tuzosanga twese twarabayapagana
cyane cyane izo ni zimwe mu ntamba mwe agenda ahura nazo ndetse ama comments y'abantu agera arahura nayo tugiye ku ruhande rwa filme naho muhagaze gute
mu ruhande rwa filme je kubganje ndavyakira neza mbuga naho nyine ashani hatari
gute hari kibazo
kutemerana kurahari kubona yuko uwagutangure muri film akabona ko umenga arashoboye wewe ni gihangange ariko ubwo buhangange ni wiyumvire ati mbega ejo narihe wa munsi ntangura nari meze gute je ndabwira abantu umwe natwe bwe twatanguye dusa n'abantu hari ababitanguye ubarabye wari kwiyumvira ati none uyu unye bayazananye na yamvura ejo mu munuteye cyane rero ivyo bintu ni ibintu je bimbabaza bigatuma novuga ukuntu kubera kirazira ikaziririzwa kugara twebwe tumeze nk'amashugwe ino munsi turahari ejo turuma rero iyo wiyumvire ati no munsi ndiho ejo sinzoba ndiho kugara si byiza muri filime bariko baragara kubwishi umuntu agashaka buri munsi ukazana kurungikira link yiwe uposting jewe nero ikimbabaza skin ndungikiye link yawe ndayipostinze ndayishyize mu magroupe rimwe kabiri gatatu kane je ndakurungikira indirimbo yanjye ahubwo ntanafungura ikazoherera aho ndakwandikiye message n'unyishyure rero je bambabare mfise ndi munini mfise agatima kanganuka je ndakwandikiye n'unyishyure rimwe kabiri gatatu sisubiye
nimba atari banga jesi nkunda tubanga jesi nkoresha akabanga mu bintu by'iwanje abantu bankurikirana barabizi ko mvuga ukuri umuntu amaze kuhugara ko nkuko ninde
ni benshi sino badonagura
nka batatu gusa batatu
yego dusaka
wari ari ibintu bibabwira ngo dukosorane bye
ibihangange gusa muri filime nk'abagore bamwe
bafani tubavuge
nawe nyine n'umuntu kugara nawe nyine nose umuntu n'umuntu kandi sinotinya kuvuga gusa bimeze uko
umva nawe arimo
oya numvugire
nakubaje kugira ngo wipfugire nawe arimo
oya numvugire okay abantu babagore cyane baragara gusumba abagabo kandi nukuri batabihevye cyero kweri ndabona umenga mu Burundi nzuzotera imbere uti gute imbere yo kugara ikintu ca mbere ngo mandababwire bavyumvirize imbere yo kugara banza wibuke iyo wavuye kuko umaze kwibuka DJ navuya mbe nasa gute nari meze gute umaze gushika imbere ya kamera ugatangura kugara nukuri kw'Imana ntuba wiyumvira ariko nibiyumvira iyo bavuye n'isura batanguranye nubukene bazananye muri game barakwiye kugara kubiheba tukaja muri game neza tugakundana namba mwene so umurungu ikiri kintu nakagiposting nanje ndagwa ikintu canje postingira uko ni sekurungurane ibintu byo kugara babireke ataruko tuzokwisanga tuse kuri marezo social tucana na live hama rero
ibiba ni nakushinda kwacha na live rero
leo ningani na basame lakini pako batuna weka aba batatu hayo umunsi ndabashira kumugara aragara gushika abantu bose bidoga bose urumva majorite bari ko ari doga kubwo umuntu umwandikiye message indwi yose yaratarakwishura umuhaye ikintu cyawe nashaka gupostinga ashaka, ashaka ivyo wa mu postinga uwo muntu rero yonye nawe nyene ati kubisagashe arakwiye ubwira uwa kabiri nyene no uwa gatatu nyene numugore nta numugabo numwari mo vreme
nuvuga bose mu barabagore gusa mu
mfitanye
bivu cyane hari akona binyene bitu pembeni hari ubundi buza mu amuzi na nyemo
bavuga ngo iminwe itanga kama ngitangana niramukanya oya vreme na oya kwere oya
nimba tari banga niba tari banga ubayeho gute mu buzima cyane wowe na fani mubaye mumanye gute mu buzima busanzwe cyane mu bucuti bwanyu bwa hafi muri rusange
cyena fani kweri no vuga mu ncamake na mahoro kuko je na bifu nawe dufitani ariko nta migenderanire ya cyane dufitani
ariko mwarakora ngikowa kandi kikowa cyamaze umwanya muremure cyo ko hawo nyari hari ko hari yo connection yamaze kuhaba nk'abantu babigime n'abantu honyene iyo bahuye kabiri gusa basi basha kuba bashost ariko mwe ko iki bitahabaye ivyo bintu
ivyo bintu gituma bitahabaye hari ukuntu umuntu wese yakira kuri mugenzi we Jeffani twarahuye muri my family mengari first time tukorana igikogwa turaramukanya twaricaranye mugabo rero kuntu bisantana na ba Abeli burumwanya na ba Sabasi cyende umuntu nakundaga kukucane mbujya kandi mbono mengu umuntu ari karandira showbiz kweri je uguma ndakuyomeka kumenga birango hama rero inimero yanje ndayi arayifise inimero yo ndayifise nkamuramutsa hari ukuntu nawe umuramukije kweraza kwishura heje nk'iminsi 3 cyane
kuko ko ndi babandari mu wambe ari ari garagaje
oya rero ico kintu je kuri jewe jenda kuramukije ntunyishure rimwe kabiri gatatu cyo nshaka kumbwira buri umwanya ndakona ku murongo ngo abuze umwanya wo kunyishura ahubwo abonye ntari wa kamaro kuri wewe rero ugatusanga ndamura mwandike mu gatondo ndamwandike igari yanyishura ugasanga ndabwiye yo mami mwisheri wanje umeze neza mwiza wanje kwazona nyishuye ni sawa jenda kuze wewe
imvugo zitandukanye zaravuzwe mu gihe mu minsi heze uramba bari gatoye mbanze nce ngaha zaravuzwe mu minsi heze hagati ya Bele na Fani igihe bari bagiye mu aravuga ko petetire hoba hariho imigenderanire y'urukundo yari hari hagati yabo ariko bamwe bakabihakana abandi bakabyemeza ariko nibabe wo nk'umuntu wabahaye hafi nariye ko kumbiye ati baguma bari mu biyago byabo iki wowe ukamera nk'uwigunze ese hoba hari ubyo bavyarigeza kuba true hakaba hariho relation yigeze kuhacya wobuze
cyaje navyo nzi kweri nabona bari mu gikogwa twaragenda gufungura turakinye mugavye mu by'urukundo biragoye kubona ko umuntu akundana no no tubibona gute ngo nakarana kabarakunda
none burya nk'ukuntu twakishaje naye hajya tukaganira n'ukuntu wowe wishanye n'umukunzi wawe ubaza ko hatabaho difference
ingorane sinari nagiye gutohoza nari nagiye kina filmi kubera ibi nk'ibyo biragoye uko wabyumvise niko nanje nabyumvise ariko nta cyemeza cyane mfise cya Bel n'umugenzi je Abel yarigeze nawe kugomba kungarako ndamwandikira ituro ya mbere ya kabiri canagira ati Abel guheri no munsi sindasubira kwandikira ico nakorondera ko ndakibura Abel acarambira ati mugenzi jewe cari kibazo ca phone nukuri umugenzi kandi jewe Abel twatangwe ku mugenzi ntaraba muri gospel waririmba ari umugenzi be na Isaiah canawumbira ati arambira aranyeskiza nk'umuntu w'umugabo kandi Abel aruba kandi araciye ubwenge cyane afite imvugo mbabarira amatwi nti byasubiriye je Abel ndamwandikiye direct muri uwo mwanya ari ku murongo acanyishura abanza kureka izina akanyishura ko yabonye ko bimbabaza na Fanny narabimubwiye nabwiye ati Fanny jewe nta muntu umukora ngaharako nawe uvise etage zigeretse gatanu niyumvire ukuramutsa naje mbafise andi muri telefone nari kuramutsa rero utanyishuye Chambona yuko arakagaye nibuka ico giye anyishuye yaciye ambwira ngo yoshe ringa umwanya urangora amami ngo umwanya urangora ariko rero munahubwiye kumwanya umugora wo kwayakira cyo nagata mwanya aguha cyero nabonye ugwankora ubure ndege uzana guma ndamwandikira kandi atamwanya mfitiye cyo nakoze nanje nakinjuye akarenge
biviramo
kandi ntibisigo jewe statizi iwe ndazira abalenzi ya dimanche bikokwa byiwe ndabiraba we wiyeye na Mungu wake
ariko mukwiye gukunda kubera ko deja sinema ndunikira iri cyatera imbere mumaze imisi twarabonye abateguye akantu gato yo gusabwira ngo bashimira abakinyi ba filime baratanga amafaranga yabo uko ngana kose ndazi kuba bata kumuriyoni kibi mama 5 ngo
cyase ndi siri kajya mahera bayatanze kujya
kubera nani byatanze kumugaragara abantu babona
zaratanze kumugaragara umugabo igiko haje igiko ngo igikurukuru niyo nkuru sindi siri kajya mahera yatanzwe ajya yaratanzwe mugabo sindi siri ko yatanzwe ajya kandi ivyemezo birahari
nimba atari banga ico cemezo cemeza ko hazoza amafaranga ngana gute
cye ndafise mugenzi yarahari yambye kajya mahera tatanzwe yatanzwe sajya ari yanditse
hatanzwe nga kuko bandise ko abakinyi ba filme babahereza umuriyoni iyo muriyoni hama abakinyi ba comedy babaha 500,000
ha asha amabanga kweli ariko mu Burundi tudahibye kubesha kweli bizotogora
ari kuri kurancha ku Rwanda kugira ngo uge batanza ngahe iryo banga uri kurahisha ni rya amafaranga ngana gute ateye isoni cyane
ikibazo se honari
ari kurumba nawe warabwibwiye n'umuntu yaraha
narabyumvise gusa ko batanze amatruwasam ariko atama miliyoni batanze
turasamile
niko navyumvise
turasamile miliyoni yani wana tufrape sasa se twe tujye gute Yeah, ndobuja movie sasa hii. Ariko vraiment nimba ariko bimeze sinzi siri nta byemezo ndabifitiye nanye ndabironse gukya hanye. Nimba ariko bimeze. Urabona ko sinema ndundiri yo biri kitedije ijahe.
Je uyo nkuru nayirose ku muntu nabyumvanya abantu bavuga yuko yari nka promotion. Urabona iyo umuntu uri kuramugirira promotion niko namwe mugira ikiganiro mushobora kuvuga ati Jennifer ubunyene ahejeje kuvuga yuko ari karondera umugabo asuko nigeze ndabivuga niko bijya bintu byagenze ariko kuvuga ko ajya mahera ajya amamiliyoni bayasohoye ya kweri sinemeje mugabo sinimbaza uko je umuntu yabimbwiye yarahari
nawe yaba yararonse mu bandi cyane
sindabizi ariko aho yabivugiye je niho nari abo yabibwiye mu bo yari karabibwira je narimo avuga yuko babikoze nko sinzi uburyo babiteguyemo ariko sindi siri kajya mahera yatanzwe kujya namba yaratanzwe na marame ariko namba atatanzwe naho nibige kuza baravugisha ukuri
kabisa yes bakunzi ba Shai TV tufise more information tukovugana ariko kandi rero ntitwohereza ngaha reka tubanze kwanza tubaze gatoyi Jenny mbere ko turangiza ikiganiro tubanze kwanza tumenye Jennifer no musi wo murondera kuri YouTube yoyo kwandika gute
Jennifer ndondera yandika Jennifer irambona official niyo YouTube yanje Ego
ndira mwamaze kumva neza aho mushobora kuza kurondera indirimbo zo yangu mukazumviriza ni kwa Jennifer irambona kugira ngo umu supporting fata umwanya wawe nubwo yobi minota 3 yonyene ugire recherche ya Jennifer irambona uramubona hamugiye subscribe uzura gukurikirana imiziki yogira ngo nawe ukomeze kubera mu mana abantu biciye kuri Jennifer nawe uryohewe sindo yivoje ndagushimira kumwe wampaye
nanjereka ndabashimire nongere ntera kamo abakunzi be banyu abakunzi banyu banje bariko baratwumviriza nibadukurikirane kuko kudukurikirana kwabo niko kuzotuma dutera imbere hama ikindi kintu no rangiza mvuze ndagomba kwifuriza abantu turi muri game imwe bikubita gashi muri umwaka mushasha twinjiye kuko hajyanye kirazira kundi kidakunda Eko jewe kubwiwanje uyu mwaka uyu ihinduka rinini kuri jewe rirahari ntituza turabeshera imana tubeshera ubukizwa oya ubukizwa tubushire ku ruhande imana twirwa turavuga tubishire ku ruhande dushire imbere ibikogwa kuko ni imana izoduhezagira dushitse imbere ibikogwa atari uko nyandi tuziruka bimwe wabatanzania bavuga ngo ngome kivuma sane na karibia kupasuka ucuvuma cyane ukavuma muri zero ugasanga ugiye kururuka nabi ariko namuvise urukundo na bagenzi bawe nurabe kujya bagushigikira na ushigikira abandi niba dushigikire natwe namburi hejure jo nanje nzokurengana canke nzogushikira kandi je ndize ko ntazosubira inyuma kubwo umuntu cyane nazotera imbere kubwo umuntu icyonye ndakivuga ha mikindi naco novuga kandi muri game ya filme ndabazaniye filme meze neza cyane sindayipanga izina ariko ni filme Zori za bagore n'abakobwa nka bose.
Kose ya story uzoje udukinira.
Oya sigana. Ni story nziza cyane, filme nziza nateguye abakinyi bamaze kubimenyera cyane. Kandi eba oya bajya bangara ko sinibaza ko ariko hari abandi babitsi neza babimenyereye. Erega naho bagara si bose. Si bose nka Sami aramaze kugira abantu benshi cyane ariko Sami ni wa muntu wonabwira ati we icara akaca yicara kane n'umugabo ntabwo ari umwana urumva rero kugara biri ku muntu niri biri ku bantu Sami ni umwana mwiza Sami ndamuhamagara nyitaba Sami umubwiye mfashe ukara kwitaba umubajije ikara kwishura kandi afise abantu benshi raba filme yiwe mu minsi itatu uca wifata ku muntu raba komantare zonyene nakataraboneka nukuvuga rero kugara kuri ku muntu ni kuri ku bantu nkaba ndaginje ndabashimira mwebwe mwampaye umwanya wanyu mukanani kunyiyumvira ko hari abantu benshi mwari kuyumvirago ariko mwanyiyumviriye ko nukuri mwakoze nanje ikintu ndabemereye ashi sindakabati
ubukurikira turabivuga
sindakabati inkuru nzomenya atesha Ndoyi cyana live uko nabonye aba bastare bacu giura babikira
uti ntakeza ka
nashukurane kweririmo
asante sana nishimiye cyane nanjye kuyaga nawe kandi nagiye vraiment kuko twayaze neza kuva gututangura gushaka duheze ariko rero sasa kama ni sabire tugorora kaje kwa turangize neza ko karirimbo yebumbe nayiye turirimba none sibe bivuka na mane eh nuko ni aka gospel kamwe bumve ko twari kumwe n'umuhanzi kazi
cyane agomba kwanza ndabasabire aba fans bacu bagende banyaruka ni banyaruke uyu mwaka ugitangura baje kuraba karimbo kanje gitwa nundengane mukiza kugira ngo barabe nibarengana uyu mwaka bahinduke abaririmbye cyane cyane n'abakinyi ba filme bahinduke
we barakuriye umutima
abo bantu ndashaka uyu mwaka bahinduke badahindutse ndetse kubabesha nzohora ntanga interview zitanu mu ndwi kandi ivyo ndabishoboye
namiye
kuko ndikorera
mzaumbea guys mzaumbea nipo
yasi n'umukozi w'umuntu akazi nkora ndikorera ndumukomesa umwanya ndawipangira nzowuronka kandi abankoresha interview barahari gushika bikubisa gashi oke nkabo tuzinanye bobo bakanagare baze tubihurize kwakiri kare kugira ngo dukore tudakoze sindakaba
bari yegereza baze kwihana kiri kare
nukuri kw'Imana tudakoze nakuza turafrapa abantu ngo turakijijwe tudakijijwe cye nzobivuga
asande zara jefa akarimba gato cy'amatuke
nundengane mukiza we umvukanganya ha ugendera mu bandi nanje nusige
Asante sana guys mwakoze kunkurikirana ndakunda cyane